Front drop on the beat. Easy. Yeah. Mulangi zeka simbo, ngati ndi chitelelo chako. Mulangi zeka simbo, ngati ndi chitelelo chako.
Laugh house.